pasta, fana pasta.
Hey, go put there, fana fana. You to ring a lwena, fana wa pasta, fana wa pasta, fana wa pasta. Fana wa fana pasta. Shushu wa fana wa pasta. Dire.
E bafana ba pasta mane ke bona every time ntse o phela wa kerekeng bafana ntse ya sonteng bafana so ne ke re go ka nna yang fetho gang ka rao wa re ruta le rona nne re tlopolele di-bible study tse re kopane ba botho mfana mo rapele ba botho re bontshe tsela ya nnete mfana wa pasta wa e bone
ke malome ka ntoma
nna ke bra gold ntwana ya pasta o itse ne ke batla re kopane ya ntwana ya pasta ne ke batla re go shaelang day ya ko wena da re bule bible study so ke na le a choose re batla go repenta re batla go starta tsana kereke le rona bru wako wa bone so re na le dibebele ko tla le ntwaneng.
Na botata ka latla fela la peripila go jarteng re le re go khona wa le re ke bible study
a ukwetse ba fana ba pasta ska tshwenya ga pasta ra go bolela nnete ba fana ba pasta re tlo yotla re go tla pasta ba fana pasta ukwe ka mo ka la re lende se khalo go wena ukwe
e malume
aoze
Hey, Joe Borro Tools. Now I need to go to the next chair, Joe. Mom! Nah! Oh, Rachel Navazan.
Ejo o batla ke tshwana le mfana ya no le wa reng stuza o le mfana o le wa muruti ke tshabe dipanana ke kopelle ke tse di scripting yana tsa di New Testament ke ne pudi nyana
ke gitla ka ditlhako
o thola le di butsa gitla ka tsone ro tshelwa ke ma
you'll never know mfetula no re bontsitse motlholo mabane tlhamona
ah monna
New Testament nyana tsa te ha o ba tinta no remove the New Testament of living style tsa ghetto
e ka ba correct and like yeah fana e kopela so
simple bible study akore go ba fetse ke ba dumela re phanda di bible fa ka mo di bekeng tsa rona ra sutla te ringa le bo ma otse ba bore letlelela selang as re tshware dibibele ba ka seke ba gana re kene da ene mfane re to mothola
wauiano mfane wa gestere ke dulane le ene mo tseleng wa bo damane ke rengile le ene mfane lo a pasta mfane le ene o dumele gore jo re kana ra fika ra kena ra selang as re tshware testament ra re ka kena da ene le moaparo wa rona o tswa re seke ra apara e leng dimana a re bone wa bo o tswa re tlhaga ra apirese go kwa e nyana re tsenye di thae nyana re be at least ba tla re dumela
tshonyora
are mo ngene
are mo ngene
Ejo pasta wetla tsosa bo pasta ba mona le go botronko go go buriseleng ba tletse fall
ba paya
di doctor alles
alma
koti kot ba holo
pasta.
Ah, ba banna be.
Ke le
thusa ka eng ba?
Moruti wa rona o teng tumelo mo lapeng.
Tumelo, le moisa kae ba?
Tumelo re kopane le ene maloba re itse gore bagolo ne ba ka tswa ba mo romile eng.
Ban, ha se mona ke le boneng fa le maloba ba?
Pasta.
Ne, ga se rona pasta. Maybe bone ba bang.
Banna ba tsuba matekwane fa le ba se rona banna.
A pasta. A re tsidio tse o pasta re tshwere le Bible o ka e bona ke eo. Re batla Bible study pasta.
Pasta ga se rona pasta. Nna ne re batla. Re batla go rependa pasta. Re utlwantse go bua ka sefatlhego sa morena Jesu le rona re batla go se bona.
Jaanong re le bone ka itumelo lona le itse kae ba?
Tumelo re mone last time o ka rena romile shopong so re kopile gore ne re bale ditemana tse e le ene ne re
banna bona e tla re banna kamoso le tleng kamoso le tlo go kry-a tumelo mare ke batlo mmotsa pele batlo netefatsa pele gore tota tota go bane
le morua
morutuwao re tla bona kamoso
no ra lebo a ebe kgotso mo a ebe kgotso
Hallelujah. No, it's a man's name.